Rurimi kamwenzi kutanga rudo kamoto kamberevere kupisa musha Rurimi kamwenzi kutanga rudo kamoto kamberevere kupisa musha.
Hi, we are the Black Spirits and we're here with our mom, Mrs. Zimbabwe Mtukudzi. Check us out on EN Show.